byagenze gute kugira mwihakane neza ko muri abagenzi kandi hari ikindi kintu behind
nigiki ubonamo
ikigalo giheruka bavuze ngo nabagenzi nawe nawe numugenzi wa nkuko yavuze
kandi nawe gukunda si gukunda umuntu si gukunda nyine
oya je sindi umugenzi wawe yandi kutarashira ngo sibanga ngo gwafashe
na kamera umuze wo kwambika impeta
Wow!
Santa, vraiment, je suis très heureux. Je suis
très
heureux. Je suis très
heureux. Je suis très heureux. Je
suis
très heureux.
Bonjour, bon après-midi. Bonsoir, je suis très heureux. Je suis très heureux. Je suis très heureux. So nkuko mubibona mubonye ahantu hari amahitaje gusa mu cyo mubona hendi kigobe so uno munsi murabizi ntikugira tunanikwa twako turavugana na MC Andy yambwiye ko ari mu kigobe ubwo ari hahandi kwa wa mu Clementine kandi murabizi haje nubwo nubwo bihakanye ko bakundana je ndabizi neza ya biravugwa byahora bivugwa ko ari umushu bwa mami wiwe Clementine so reka tugende ubwo nibatwirukana nakundi akicyonzi cyo nuko bari kumwe ubu naho turabe ibyo biharize kandi yavuze ko akunda kuja kumuramutsa aha ni home kwa Clementine bari kumwe ndabizi so kuri mikro murabizi mu cyo centre cyangwa behind camera juma jokes twagiye mu kigobe ni hatari tubanze tubaye ko atambwa ihari tubanze gusura ntimbishije tukande bukebuke niba dufata abakuzi Isaac kumbe waho ndababarira ni kwa kundi nyene hahari nyene Ujani Andy, Ujani Clementine. Je kwa ramusa. Ah. Kumbe wambwiye kuri mikigobe kubringa. Je ntanye ndabasaze je sha gusa twiganirire, hama nitahira mucho mufungura nagiye ntari. Be bacahe. Bacahe.
Bacahe.
Ora bize kutaba ngaho ntunyirukane nawe nye ndabuze yonje wi aha jumajuks wabonye ngakaje nakamoto kandi ihari ritse asha nakayeswime ko kwihanagura yashu Banange. Ah, happy. Singa. Mungu, kama ni wapi lakini. Andy. Urihe. Dawa buze ndazimiye.
Wataka.
Good
sir. Fresh?
Isn't it? Eh? Now? Nanjini bomb is fresh.
I'm in our lewa. Eyes active.
Uko bien.
Niko fresh.
Manji, unwaki?
Sure, yes, now you can make it in your way. It's not a bitch.
I didn't want to call Karim Gary when I'm crazy. Eh, Muzaya Hotzumus.
I require Sans and Avsi Wush. That's a wish one of you hanga, Nanny Sang.
Ah, Auntie, one uncle, two auntie.
I'm not going to be able to do it.
Mami.
Mami. Bébé, chouchou, bébé, honey, mami.
DJ? Vous avez dit oui. Il est tout
bon. Haja crema, apa yu mutiki, abasa maheru ya kura. Ako anta la fati tseneza.
Turakora, eh.
Koriki.
Andi arama maera.
A Angu, sorry, kati kicha. Mugem, ubuna hamuri hariri zas. Aha, kati mivug. Sanga su tumiri tulemzi dusha. Aba scientifique bakunda kuvuga ngo nta ngo abantu bose nzo nyinshi nta melanine baba bafite. Ni kuvuga ngo kajya kantu gatuma resista ku zuba.
Kandi
nubwo goza urana crisanto gracious.
Jesse no kubesha. Yego ndanki zuba ariko nziko ndiko ndaca amafara ntacho ringira.
Ni ko cha amafara.
Aka kayash. Uvuze ngo
kayash. Kayash kari.
Ya. Ugiye kuzuba kayash
I'm going to go to the house.
Mbamuda kundan.
Tamarama krampon.
I'm going to go to the house. None abagenzi bawe bose nawe kutahura bashirako genre uhuru nawe nawe numugenzi wa nkuko yavuze
sande nawe gukunda si gukunda umuntu si gukunda nyine
oya je sindi umugenzi wawe yandi kutaranshirako ngo sibanga ngo gwafasha ubu nawe andirumva sa 10 n'imigeze ninga
navuza amasana
inzu nta numwe mwabonye nta undi muntu mwahasanze toto wawiri tu
I'm not going to be able to get a franga.
I'm going to go to the house.
Thank you.
I'm going to go to the house. Ngabo aba boss ni bamara
twasigaje bashitsi
eh nguvuga ikiganiro giheze
karibu muri sande
tushaka gufunga
eh turafungura nakibazo
uramenyere kujya amashupaketi mafiriti
ntindo mu giti mane
eh ashaka wa mu giti mujya marenga renga
tu amarenga renga eh rega kuyajya turayajya ariko amaspageti naje ndayigura
ari umuntu atazi kuyajya ugasanga yajya nabi cyangwa yari ugacudahwa tuntu tutunyama dutetse neza turi ugasanga ucudahwa irashika Kuko nibaza nawe urafise
corona ntibaze
oya corona ifata abandi
bari kingi
kamem rero nibaza yuko ubucuti bufise ikintu bora buvako icambere
apa nubwo buvako yani ngingere mu giswahili je nico mpura numvuge ngo uratahura
okay ni urize kwa giswahili
sasa relation ya yenu
relation ni giswahili
Iyo ni kazi yako.
Mahusiano yenu.
Nipe chisa.
Mahusiano.
Gume njoo kura. Uzo chikimenye.
Fili gishiji.
Mahusiano. Ninde akwigisha.
Na usika nani? Ya, yo yatanguri. Ana ana bon, avudiki relation yayo.
Hapana. Basi ana maendeleo gani?
Okay. Mu kirundi rero byivuze bivuge mu kintu nitwumva.
Vuze ati ubucuti bwanyu bwerekeza hehe.
Ubuhusiano na nini sio bunaendelea na wapi?
Unaelekea wapi? Ndio mvuga biko bitera bija like mufise ama plan aya.
Eh kuja hehe. Icya mbere ni umuririmbyi kazi. Eh none reka tubivuge. Icya mbere ni umuririmbyi kazi. Ni bon ni tubuze cyo tumariranira mu buzima busanzwe. Sivyo. Kuko Shaka kuba ari karandika turi kumwe nanje nk'umuntu.
Ko tumuhaye inspiration.
Sinzi ariko uko biri kose.
Ndiko ndangumviriza.
Ibyo ni bien, navyo ni bien. Kuko umuntu aba inspire ko bivuganye n'abantu. Umva shaka kuba ari karandika nkumva ati ko wanditse uko wongereje kamwe aka kantu ni bien. Byose bivuye muri bwa bucuti.
Ndiko mvuga rero ngo ubucuti ngo muri social. Ndiko mvuga ubucuti muri relation nyene amuhezi. Donc wibandanya gute
amuheze
twitege yari twisege save the date twitege tanye ni just
no muso urazi bizobejo yo
tanye vous êtes juste à bujumbura umunye ni juste à bujumbura
umunye ni eh turi bujumbura umunye ni upanga ibi
kandi
vous n'êtes pas célibataire vous n'êtes pas en couple vous êtes juste à bujumbura
Turi muri relation turi ujumbo Nuko nyene bimeze mfete na nikiganiro duka gukora ariko umenga wawe confused kuntu kubera ukuntu umusenze kuri piscine je koga kuntu tugumana uko nyene mubibona nuko bimeze
no I just want to know what's going on
Nako tukora kimwe kukindi basi cha batatu
I'm going to go to the house. Nkumukunda arahawe ikaze ubu unyi andi abakobwa bamukunda eske bara bari Jean bari baremerewe kuza kwerekana amasentiment yabo kwanda.
Eh none batemerewe wumva atari icya. Twomenya gute ko ntumenya gute ko.
Sen jamais.
Non.
Kana ni kimwe.
Ega eh hari umuntu yerekanye nkubu yerekanye hari hasi ndi mu etage ni bya.
Kandi ko uravuga nibaza kwivuza umutima.
Oya mbwire. Yabivuze atari
si. Cyate kubesha abantu. Wewe uvuze umutima uri kurasi.
Clementine na watu barire. Ka Clementine atubwire.
Aya Abraham. Kwerekana amasentiment gute.
Oya ndi ko mvuga ati abahungu ntiberekana amasentiment. Bara kudraga wewe rero ti baze kudraga nyene
lady just the boss lady na de bon sindi vra nuko bibona mbwa uko ni yid nabwo sinongenda kuri kamera mvuge unitabe ngo ndi boss lady bon mbaye ubumuzima buciritse ariko kuri kose
ndabona abandika ciritse
ndabukunda vraiment uko bikoze none ko jera bigize
Wewe uri mu kigobo ubu.
Oya uzi ko ndi umwaro. None ko nabigize kandi uyu mwaro.
Umuze wo kwambika impeta. Wow!
Ntuzambikwa cyane ntuzambika.
Sasa hapo sasa. Mi na hamwe yakubwiwa. Santa, vraiment nakubwiza ukuri. Kuolewa ni bitamu. Kumunagaze fresh. Ni bitamu.
Nandi ndakubaze.
Kandi wewe 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 ndumba wewe. Kema ukazomuheba azobavuye.
Oya mfete.
Oya muga muri ko murankatisha.
Oya ni bien.
Kema azu.
Mara mai.
Oya bafite ngeso ndi.
Aba despora bakobwa.
Azozigire hariya. Azogusange mu nimero Clementine.
Gasanga uri buraya uri kurondera umukobwa ari mu Burundi. Umubebe wapi?
Sababuka
visa, saba passeport.
Visa c'est quoi? C'est rien.
None wewe nkubu wewe wewe ukora iki cyo tuma umuntu ari buraya.
Basha reka ntitwabivamo reka gusa tudabaseze ariko abakunzi ba Isaac TV narababwiye ko nzobereka khayel mako bakundana kandi hajya mwari haririje dabo mu basabimba batsi.
Aba.
Eh, kubera hajya mwari ababeshi.
Siko twabyanze.
Ego. Mwavuze muri abagenzi.
Na majambo menshi twavuze.
Mwavuze ko muri abagenzi. Mudakundana urukundo nyene rw'abakopini.
Urukundo niki?
Kandi
urukundo niki?
Mapenzi ni hayo hayo. Tunapendana si tunasaidia naka.
Ah, mulisema kama mko wa rafiki.
Eh, none wewe no mushiro wawe ni muri abagenzi. Eh, uyu ni kuzine ni mama lao boss lady.
Ewe mutanganya abandi bunaho kazi bwo mamaze kubabwira ukuri ni bon. So reka ndabasezere ndabifuriza ni ngire mudogire ntuze nziza relation nziza. Eh hama.
Koze cyane.
Nibiherera hanyene kuza gusa mu kigobe. Turashaka kula wali. Ni ivyo nyene.
Wali wa save the date le 23 février.
Le 23
février.
Mwese.
Ego.
Tuzoba tubona muri ko mubivugira imbere y'amahanga he.
Oya, jewe icyonzi, icyonzi.
Icyonzi cyane anniversaire y'iyo tariki. Icyonzi
le 23 février bazobona.
Amba. Usanga zo guterera iki?
Fashe
bage mu.
Zoga biri modoka kandi.
Wow. Bisubire mu mushire ngaze.
Zoga biri modoka.
Yakado.
Yakado. Ya moto naguhaye urayibona.
Igomba mvye kuzuba.
Okay,
adion.
Basha nanje nawo akamodoka.
Uramushaka? Nze gutanga nimero
yawe. Shaka imodoka. Shaka
umuntu. Azani imodoka cyangwa
eh? Umwana
mu.
Ya, arashaka kuyimpa yanditse ko company yiye ugasanga ndamukoreye publicity. Eh.
Ugaca imodoka cyangwa gwa bari.
Ikaba gwanje ha makaro nk'abakiriya baje mu mushore. Suko se.
Ofise plan yo kuronka umuduga mu nzira itari.
Eh, ushaka ndabura.
Bikorere, bikorere nibyo.
None ayega ndiko ndakora. Nukuvuga ngo ari nze yizera kuyimpa nuko abonako izi ndayika radandaza
zitoho. Ari kubabona utisa.
Ibyo ntibisa.
Birasa sha birasa.
Hawe leka ndabaseze rero
ariko nuko abona
utisa. Ndakunda cyane. And utanguye amajambo yawe. And ari mu bantu bantumiye ikiganiro cyo njugumira. Ntona sobora urumva. Come on no one I thought wapi lakini. Rero uza kwanka ugasanga witaye mu mutego ukaza kwemera ugasanga witaye mu mutego twarumiwe so reka ndabaseze ndabwira ko ndabakunda cyane murabizi turi kumwe tuba twumva dutesa mugire subscribe
kuri Isaac TV
kuri Isaac TV no kuri STV
no kuri
no kuri Clementine Kevin mubandanye mwirira sho ngo
county shasha new county my wife
okay baba baraza kugira subscribe tag
oya ni sinayigira
nayigira okay so mubandanye muryoherwa n'ibiganiro byacu kigano kikuryohere sharinga nabandi murabizi twebwe muri entertainment nta kaducika
abazo kironka nanje bazo kimpe inbox
ayo agikote siba le karera ndabasezere crema eh hama urumva mu kwa kabiri itariki 30 nzoba nabavumbuye ndawe ko afite umuduga kandi ndawe ko afite umuduga
sawa oyo muduga ntawo
twobura
crema nzine ndakwinzira
ntawo twobura
yo tumare ka kuri inzu amezi 8
ejo nubu ejo sikera
amezi ane ntashinzwe no guri modoka
kandi kandi ukanuka
ciao jena basezere
kuri kuraba umuduga kandi rero
sa nanjye na Isaac TV